isondo ibandla ifikiplayi wasala nosisi wakho ongayidlanga uyathandaza uthandazela umxabiso uyela lapha siyiqedele le ndawana Exodus ngoba singathana sonke kwa-Edgas kwathi khona into esingayidlanga sonke sifuna silungise lesingakavali lokuhlangana uphumela unento ukhohle ukuthandazela abathakathi kula bathakathi ozobathandazela uzuyeke ugugu amadoli abamhlophe kwa isizathu abadlanga lutho akumisanga lutho kubo funda 1, 2, 3, 4 ufika 5 bese uyajampa
Jehova wasekhuluma kuMose nam-Aaron ezweni laseGibhithe ethi le nyanga iyakuba kini inhloko yezinyanga ibe inyanga yokuqala eminyakeni kini khulumani kuyo yonke inhlangano khulumani kuyo inhlangano yonke yakwa-Israyeli lithi ngoloshumi lwale nyanga
yes
yilowo nalowo makasithathele iwundlu
akazenze njani anganikwa
eyiyosiyana
nifuna utholele anganika umuntu akayithathele ingane lamavundla inganikwa umavundla ayiyithathele yona liyahlupha ma uzolidilifa limnandi ma umuntu uzolibeka etafuleni ayithathele
zindlu zawuyise kube yindlu ngendlu uma bamuzi bengalaneli iwundlu wolithatha nomakhelwane wakhe oseduze nomuzi wakhe njengenani labantu kulelo nalelo wundlu anobali inani elithile njengokudla kwalowo lowo muntu iwundlu malingabi nasici
malingabi nani kumbiwe la kunezinto eziwu-5 ekathi ifanele iphuthulo yile ndoda ngokuinento eyinkingi isayoxhoza ubunye nifuna uhambe nalezi zinto ayimane ningilalele zithathele oqameni funda
iwundli malingabi nasici libe ngeleduna
yes
libe nomnyaka munye
yes
nilithatha ezimvwini noma ezimbuzini niyakuligcina kuze kube sosukwini lweshumi-4 lwaleyo nyanga ibandla lonke lenhlangano kwaizweni liyakulihlaba ngakusihlwa bayakuzithatha kuthabathela igazi balibheqe ezinsikeni zombili zomnyango nasekhothameni lomnyango ezindlini abayekudlela kuzo bayakuyidla inyama ngalobo busuku yosiwe ngumlilo bayakuyidla kanye nesinkwa esingenamvubelo
nani
nemfine babayo
ufuna lesi sinto bayihle nesinkwa nikhona inyama nesinkwa nemfine babayo kuqala umehluko ke manje sekali apartheid kuyeso rada ngoba uyosukudlinyama kanti singawusidlaza ibe siyakriticize endlini kaJehova uthi kakubenzelwa kanti wakhe wafoshiwa kanti kumnandi nisekhona omunye uthanda isinkwa ibe seshiya lemfini ebabayo le babayo iyahlupha samba nomoya kababa lo baba kangaka umoya ongcwele ngendlela ubaba ngayo uphuthumese ngaphana lapha ubaba kumama ugcina umphakathi ufuna baba umoya ongcwele ngesikhathi ebaba kushintsha umthakathi ufuna amandla lawa ayithola ngusamson niyangizwa ebazalwane lezi zinto zontatha yiphelele kuwe
amen
ngoba lapha sizofunda khona uzoba nengxaki ufika khona ungayidlala uzoqala uba umuntu wesonto ukhathalele ngamadolo ukhathalele ukukhonza kanti le mfini ebabayo ungawuyidlala kunemfini ebabayo ufanele idliwe umntwana kaNkulunkulu kunezinto ezibabayo ezingadliwa isidakwa phela idliwa ngamahlosi amahlosi awayifuni into ebabayo fundu 43 uJehova ayikhulumele yena
yeah
ukuthula endlini Jehova ngabizo sasomizwa la lesi sasoyigumba ufuna ukwelapha inqondo uyabona Ibrahim nandi uBrayo wena usakumiyeni wakho njalo amehla akavuka ebomvu awukalumi la uBrayo wena usalomfundisi wakho uthi uyaqhamuka uBrayo ugcwele umlilo akuthele ngu-ayisi uyeke le nto oyidlayo kanti yena akadlanga lutho andingizwa ningilalele kodwa la indoda yesonto eyidraye egcwele uphuthu izoma phambili ningikhona webangcwele kunezinto ezimhlungwana la funda 43 uJehova uzokhetha la
sika
umthetho wani lo kade limiso sekumthetho wa niyangiyiswa
amen
kade kumiswa lona sekuyini ke manje
umthetho wa
akusiyo umthetho we constitution umthetho we pasika akusiyo umthetho we certainty elinokhaphetho okwenzi nomfundiso nebandla enkulu kodwa umthetho we pasika yabantu abazohamba hayi abantu abazohlala zohleba kodwa abantu abazohamba
Jesus
shout hallelujah sekumthetho ke manje umiso usedala kanti thetho umama omncane nje inkosikazi engazikho hallelujah
hallelujah
ithandaza inkosikazi nazinto zonke kodwa hamba uphethe umthetho ngoba kunomlilo kulomthetho shout hallelujah
Amen.
Awufani nowangakini. Uhlukile ke manje. Ufunde kahle. Kuthi abanjani abadlalela. Funda.
UJehova wasathi kuMose noAaron. Lokho kungumthetho wePasika. Owazizwe makangalihle.
Owani?
Owazizwe.
Khuluma owani?
Asilwazi
usiko lwakhe.
Yeah.
Sizomdlisa iphase kanti unezintaba. Sizomdlisa iphase kanti unezikhumba. Sizomdlisa iphase kanti uphila ngamanzi. Uwezizwa kaqualifyela. Sizomdlisa iphase kanti waphulela umkakhe wathwala ngaye. Uwezizwa.
Hey.
Uwezizwa. Fitina. Hai ba. ilikhumane ezweni singadlile izinto sisezweni musukugqokisa kwezwe bathi uzodla iphasika musukukhulumisa kwezwe bathi wena uzodla iphasika hayi uyangiyizwa noma ungathula ezizwe makangangeni la umthetha ushaba umfundisi awufunde
kepha zonke izigqila
ingabazalwane hayi mani izigqila ezingathengwanga yiso funda
kepha zonke izigqila
my god
ezithengwa ngumuntu
ayithengwa ubani
ngumuntu ngemali mazilile
igqila ayithengwa ngumuntu
uma zisokiwe
zithi ngathengwa bese ziyasoka Kwela sembela Uma itema siyaso Aitema na iso Sitema na ikasi Aitema na na matota lezi Sitema indo Sehuwa la poemama Aba ni batema na matota Bato tina sitema indo ulubizo ngegqila nikhona kathi ka umuzwa yilo Jesu nikhona bekhuluma ngomlomo kaNuka amen nimlalele kodwa kwenzeka nikhona kodwa la ethi ukumenyezelwa umnyalo wenkosi umthubi kuba kushumayela ifamili kwaba mpofu kushumayela ifamili kwaba cebileyo kushumayela ifamili nakwabathunjiwe nikhona ngibeze babe yizigqila ngoba njengoba ngishumayela ushintsha uhlobo lwabantu aphume empakameni ube yisigqila uyabona uma usuyisigqila uzoyikhohlwa indlu yakho uma usuyisigqila uzoyikhohlwa imoto ohamba ngayo uma usuyisigqila uzokhohlwa ukuthi unamali imali kayisebenzi esigqileni shout hallelujah
Jesus
usathana washita lento wathatha ku doctor wabenza igqila zabahlosi iyangikhubakele ngoba usathana uthatha lo mfisi athatha u doctor wonke amfaka inyama ekhanda afaka ibhayibhuli amenza isigqila bambuza abantu bathi baba u doctor lo waba u doctor masomo kuthiwa sowaba yithwasa akasakwazi ukukhuluma nawe soba isigqila semoya haleluya shout haleluya
amen
shout haleluya
jesus
soba isigqila semoya intifiketi ziyalenga edumeni kutu satana gana ndawa ni jifigeti umunga kishangi uushu usatana gaishoni pimfundo yako usatana gaishoni pimpasha yako usatana gaishoni pimali yako ufanoka izenu kukela ushizi doze zulu umnama tene wezake au amen shout hallelujah unamaza lonela abamena mancha betulu mlilo satan wishi betulu mlilo kota wisha nyama yungu nakuke akumula lele kubeka iba isqila sokuhleba iba iba isqila sokulwa nje lebandla ungalwi nabanye abantu ulwe nje lebandla wezizabhekela leziqila namhla uzakuvulela le ngqondo yakho kuse ukuthi siqila into enjani nikhona endlini nikhona abantu azihlika lihlwini kathi leli phasika umuntu
kepha zonke izigqila ezithengwa ngumuntu ngemali mazilile uma zisokiwe izihambi noqashiweyo mabangalihli
ini
ihambi
nabanjani
nabaqashiweyo
abaqashwa phakathi endlini kaJehova abaqashela ukuthi bakhamba ingane yakho ngishabaqashi abagqoka kahle bangalihli bazosithela ngehlazo ngoba uma uqashi ubonakale udlale isiphasika uyatholakala kusasa usukhamba ingane yalo usithela ngehlazo bathi siyafana kanti wena uqashi amphinde besekho umuqashiwe bakufice moya ukhuluma nomzalwane omunye bathi siyafana kanti wena uqashiwe nikhona abazalwane babona usenza umkhuba engayiziwa nangabeziso bathi amakholonga ayafana kanti wena uqashiwe uqashwe kumleli lomkhathi ukuthi uzokwenza izinto ezimbi endlini kaJehova usiphenda bephende singawuthenganga kathi ikhonile kusobe siyigqokile into ehlupha ibandla alinawo emehlo kamoya yokwazi abantu abaqashiwe abahambe bebhende yokugcoba bangaphi igama likajesu liyagqalwe lona niyangizwa bathi ujesus uhaka noma ubani kathi khona banophendela bazokusulela ngepende kungaphekele nto yakho ufane nabaqasha kathi ebena uqashwana uyisigqila wena hayi khashela noma kanjani uma usufike lapha ekugqileni sekhona ibe ngeso linamoya emthandazweni wakho thandaza uvulise linamoya ekufineni ukudla kwakho sele uvulise linamoya ungahathi noma ubani noma umakhelwane wakhe nikhuluma ngayilini kothi musufike esigabeni sokugqila ungathembi nobani
songufundisa
umkhulu
kathi uqashi hayo mkhulume hayo mkhulume abantu lebelu namanxeba azobhantiswa ntambama wanikezwa umfundisi wesebulala bonke bazothi uqashiwe ufuna ukuhamba le nto engaphakathi usakhahlela nje umntwana akuthi wakhishwa yile ndoda uyethembayo ngoba eqashiwe akuthi wakhishwa yilo mama omethembayo wazomkhona wathi umama usibanibani kathi uqashekele moya uyangizwa kodwa noma pha u-amele khona esontweni shout halleluya kunabaqashiwe baqashwa
nabo
Jehova ningabaxoshi kodwa bengalihle
okay
ningabazoki kodwa bangalihle hayi mani niyangizwa nikhona kodwa la nihlukene senje ukudleni ngoba indaba izoba sekudleni hayi mani nisekhona siyiphakamise sonke izandla kodwa bona bangalihle nikhona abazalwane Kuka sila kuka sonke kodwa kuzohlukana lapho endlini ngoba indaba izoba sendlini awu amen shout hallelujah nezinto okufanele ungayikhulumi kwakhona ihambi izinto zangaphakathi ayibeke etafuleni uma khona ihambi uyangizwa ncebo yenkosi halleluya ngoba umazi njengoba isihambi nje uphile ungakumuntu Sanoma bengakakhuli kahle.
Hayi kodwa.
Bafika lapho bebizwa ngeqhina.
Oh.
Hayi man, babizwa ngeqhina.
Okay.
Mabengakakhuli nje kahle. Bemusalwana obizwa ngesiqhina. Uhlangana nomuntu lapho efaka iback nje ngawo. Siyaqala ukukhuluma ezesonto lakho. Khuluma efihlo. Yakho. Lesa. Uyamazi lo muntu uyidlile lento uyidlile. Ngabe yakho yinika loya wayinika itefito leyo usubusaba nokufakaza wathatha imfihlo enkulu eyifihliwe wayitshela abantu abayizihambi kade umzwaka yini uJohane athi baphakathi baphume kithi kodwa kusibo bakithi niyangenza bagcwele baphakathi kodwa basibo bakithi usuzwa ukuthi akusibo bakini 1 John 2:18 wakhuluma inomi kanjani
ngiyabuza
sikhuluma ngale ndaba yeqhila ngithi ngifuna uphume la 1 John 2:18 akusiba bakini ucula nabikhwaya ucula nehambi
yes
bese ucula nabikhwaya
yes
ucula nehambi Uthi ujona abakini bisho uzubafaka etafule ngoba indaba ziphele etafule awazi ukuthi akusiba abakini la Kala 16
ngokuba konke okusezweni inkanuko yenyama inkanuko yamehlo nokuzigabisa ngalokhu kuphila akuveli kuyise kodwa kuvela ezweni izwe liyadlula kanye nenkanuko yalo kepha wenza intando kaNkulunkulu uhlala kuze bephakathi
funda
ukufika kwababhika uKristu
ukufika kwabanjani abafiki bagqoke kabi
cha
ukuthi abalidlala bagqoka kahle basho praise God hallelujah kodwa khona into abangayidlala Niyakhisa ukuthi
abantu
akusiko umuntu onomsila omude kodwa kusiko umuntu ophethe King James iHole Bible athi praise God hallelujah ufika ngoba phika uKristu angeke ubabone uma ungadlanga kahle abamphika ikhona into abangayidlala idliwe ngabathile kwasala abathile
okay ngiyakuzwa
mathi ka
awulinda la ngisafuna uhambe nami kuze kube khona izinto ezilunga yokuwe ningilalele noma nikhona nise khona endlini kaSibanye ufuna ukwengena emoyeni ungakabazi abaphika uKristu angithi uhleba yibo labo uvuka phansi
ungena kanjani
ungena emoyeni ukhuluma ilimi uthi ngavuka baphumisele ngamathi ngenxa yokuthi awukwazi abaphika uKristu abangalihlanga iphasika enamiso simakade lihambayo sanibonani webangcwele inxaki yakho wena umfundisi wakho wathi ngawo wangena intweni lawo wawa wathi ukhona ngakukho kathi wenziwa ukuthi yena ngalihlanga ngokudlila
Jesu wena nyakuzo
ukufika kwabanjani funda la
ukufika kwa maphiko uKristu
yes
bantwanyana service catch up phela njenga lokunezwa ukuthi umphiko uKristu yeza naga lokhu sekhona
ukuphi usele
naga lokhu sekukhona abaphiko uKristu abaningi kaloko siyazi ukuthi service catch up phela
waphuma kuphi? Angilisheni iBhayibheli ethi ihambe zingahle la.
Yebo.
Baphuma kuphi laba bantu? Funda manje.
Kodwa bebabengesiba bakithi.
Oho.
Ngokuba uma bebengaba kithi.
Yes.
Bebeyahlala nathi. Kodwa baphuma.
Ngoba siba bakithi. Baphuma kuphi bancwele?
Baphuma kithi.
Bayasefeka. Laba baphika uKristu. Uyasifika nabathembeki. Baphuma kuphani?
Ngiyabuza.
Bakhuluma ilanguage yobani? Baza amavesi obani? Baza amaculo obani? Baza umthandazo obani? Angithi bebehlala nathi. Bekhuluma nje nathi. Kapa kusiba bakithi. Bashilini zakithi. Kapa kusiba bakithi. Baqashiwe. Hayi nikhona bazalwane. Shout hallelujah. Sokhonza ungalandela umthetho ngoba uma limiso kunomthetho ukhishwa kodwa usuzolihla niyangizwa uphinde kube nomthetho ukulihla
amen
uzoba nengxakana la amen ningilalela makholwa
Jesus
waphuma kithi
yeah
angithi ngibhithe kuphuma unkomo
yeah
Kuthi bese kufanele kudliwe kuyakhethwa. Asikhulume.
Yeah.
Ekipheja kuphume. Kuthi bese kufanele kudliwe la.
Yeah.
Sekufanele kukhethwe. Ngoba kusibe bonke abazofika ekhona. Abaningi bazosala endleleni. Ngilalela kuthi la. Njoba sifumela nje bese khona. UJehova indlebe yakhe inde. Kanti leso likamoya akanandaba nomsindo okhulunywa. Kodwa ubheke inhliziyo. Kuthi bagcwele isitulo kodwa ngabe bazofika bonke nasi. Adinyisa khuluma ngani? Kungamnandi ukuphakamisa izandla. Kanti uJehova futhi uphenduka nini? Ngoba abanye bayahla wena usele. Usabalise nesekhona abazalwane. Ukuthi baphumekini sababuka kumnandi ukuvula amehlo kamoya uyabona uzokhonza nabakini uphinde ukhonze nabacishe bafane nabangakini ngicela ukulumbake abagqoke njengawe abaphathe icilongo zevangeli njengawe abacula umbhedeso njengawe kodwa kukhona into emisala nayo ufike ube mnandi la usulidle kahle ungalilaka nehambi ungalidlanga nabaqashi ulidle nje bese uba yislave nekhona ikhona into eyishiwo uPawula analyza le uthi kulaba abalidlayo uyifunde ekhaya yini nekhona kuchapter 1 verse number 13 ngeke simfunde uyosilibazisa uthi ngibashaya umakhi la umulihla ikhonde ngishaya ukuthi qa ayibonwa yabokunzana
yebo
olukubona ngalo makhi uzothi umama usikambane umsonde kade sahlala naye isizathu niphambane etafuleni udlile washaya imakhi umama usikambane akadlanga manje bawuvela akuvelwe ikhona imaki emlimazayo bakubize naso zonke inhlamba abathuki wena bathuka le mali yokuthi phakathi kwabaningi uthe udla abanye babheka bathi siyobona ukuthi uphele laphi kanti le nto leyo udalula ikwenza nomhambo strati ungafani leso shout haleluya sabona bathandazela ukuthandwa. Amen. usathana kaphumule ngumntu ohambe nemaki ohle lento nikhona abazalwane njengoba usathana kaphumule nojehova kaphumule uma ehlangana ekuseni uyathumela emhlabeni athi nimbukeleni umama usibanibani umbale kanjani njengoba ezohamba injani into ekisazoyigibela awekho yini amathezela oshapha mulethelela amandla mulethelela amandla sihlalela abanye bakwamhlabulela ngani bayofunela wena umuthi hayi ngoba bebuzonda kodwa ikhona imali abayizonda kuyo ngesikhathi befuna umuthi nezulu livula isitolo lizodiliva izinto ezintsha likunikeza izinkathulo ezintsha sokunyathela ufezela likunikeza ibhatshi elisha ekucima imkubishwana kasathane ekhanda lakho funa isigqoko seqiniso emlonyeni wakho
Yes.
Bye.
Jesus.
Come on!
zehlukaniswe. Thank you. angekuthandazi nomhluzi angekuxolela unomhluzi muthi uyaxolela umhluzi uyavuka ibe sekunuka inyama engahlanga emlilweni shout haleluya mawuthi ufuna ukuzeka udla umhluzi uvusa inyama inukela abantu nabafisa ukuyidla baphelelwe i-appetite igazi liyaconsa umhluzi kawushiswa oluzohlukanisela uma lidli nehambo abaqashiwe baqashwa benomhluzi wenzolo sikhonza nabantu begcwele ibhamu gcwele umhluzi my God ongasiba bakini banomhluzi kodwa bakini bafakwe kuyibulayo iphuma kaliko iphuma kaliko my God ngiyamuzwa lo uzovusa uhlobo oluzosha ukhishwe lomhluzi osemathanjeni Ningalidli nabaqashini banomhluzi angeke uJehova aphahlaze ngawe ugcwele umhluzi emathanjeni angeke uJehova aphahlaze ngawe abathakathi uzothandaze babheke kakufanele kuwuhleleto uzobe uphahlaze ngawe
thank you Lord
Jesus vala amehlo sithanda Now so she's this is to know us. Uzoshiswa lana noma kufanele ukubuyela abanye bashiswa ushiswa wena emuva lapho uzoshiswa emuva lapho uyasha loya shisa wena osethuza wakho uyasha nalo uyasha nalo uyasha
Ngiyakutshela abantu ukuthi Jehova kanamandla. Kanti wangena etafuleni leyihambi. Kunini singakumba la. Into ekuqedela amandla udlala abantu abayizihambi. Abangayihlanga lento oyidlile. Wenza amakhosilashi leyihambi. Zimkhosilela umoya weyihambi. Mama basu zothandaza. Jehova promises izandla zakho. Ngikwena Jehova. Futhi ngena obuyisa mehlako. Usahlele tafuleni ehambi. Uyofunge namandla. Ngenxa yetafula lehambi. tafula leqina ezathengwa umuntu ikhona itafula leqina ezathengwa umuntu
baba wethu ngwele babe gameni lika Jesu Christ wase Nazareth baba siyasondela kuwena kule mini baba siphakamisa izandla zethu baba wethu ngwele siyavuma ukuba sidlile kanye nehambi
Hallelujah. Hallelujah.
Thank you, Jesus.